Asman Dikumana, wing back wa kushoto wa timu hii.
Do it from Jimbi sasa. Michael Sapon! Asalala! GM! Goal machine! Michael Sapon! Hiki kitu alichokipiga!